Turi ku munsi wa kabiri igenekerezo rya 17 mu nyonyo mwaka 2020 ndabaye ikaze cyo tubageze bise mudukurikira kuri televizyo Renaissance amakuru tuzakubashikiriza za kubahagaze nkuru nkuru zikurikira indwi ya hariyo kwibuka abagwanyi babandongo ni gitutsi ku gihugu mu gihe umuhari Sendede FDD ukiri mu ishamba waranzwe no kwica abantu cyane cyane bafatiye ku bwoko bwabo cyane cyane mu bwoko bw'abatutsi ivyo rero abatavuga rumwe na Sendede FDD nka professeur Charles Nditije bakabona yuko uwo munsi mukuru atagaciro abarundi bakwiye kuha ni mu gihe uwo munsi watanguye muri uyu mwaka uwo munsi watanguye kuri uyu wa mbere uheze ngufu vyizose zagiye zira zabonetse kubera injyane zagiye zira ba mu gihugu bakwiye kurekurira ababagiriye nabi mu ntumbero yo kugira ngo igihugu cyose kije muri iyo nzira yo kunywana no kumvikana no kurekuriranira muraza gukurikira murano makuru umwe muba mu mfuvye z'intambara yo 1993 mu mpera z'ikiganiro turababwira ibiri mu kiganiro ku isoko aho muza kumva ingene kubaka ku nkengera z'ikiyaga Tanganyika ico bisigura n'ingaruka zavyo mu kanyanito nito Dasubiye kubaramutsa umugambwe Sendede FDD waratanguje kuri uyu wa mbere kenezo rya 13 mu nyonyo mwaka 2020 indwe yahariwe kwibuka incungu z'amahoro n'intwaro rusange mu Burundi mu birori byo kwibuka byabereye mu ntara ya Bubanza icegera c'umunyababanga mukuru umugambwe Sendede FDD yamenyesheje ko abagwanye baguye ku rugamba bazize ubutegetsi bubi bwo kuva muri kahise tubibaza Clementine Kanyamuneza
Abategetsi batari bake hamwe n'abasubije mu buzima busanzwe bari bitavye ibirori vyarimwo umugore w'umukuru w'igihugu umukuru w'inama nshingamateka umukuru w'inama nkenguzamateka umuhuza w'abarundi hamwe n'abakuru w'umugambwe uri ku butegetsi muri ivyo birori biranga indwi yahariwe intwari z'amahoro n'intwaro rusangi harashizwe ko ingori z'amashugwe ku cibutso c'abanywanyi ba CNDD FDD kiri ku musozi wa Gifugwe mwijambo rijanye n'uyo munsi Joseph Ntakarutimana icegera c'umunyamabanga mukuru wa Sendede FDD yavuze ko abo bagwanyi ba Sendede FDD bahambwe ku musozi wa Gifugwe bazize intwaro mbi y'abategetsi bo muri ico gihe
abategetsi twaronse barabaye bagateranya ku 65 barabagateranya 7 na kangahe barabagateranya mu 80 barabagateranya myaka ya 90 barabagateranya mu myaka y'ibihumbi 2000 ku buryo inkuru kizavyo ari izi tubona abategetsi babitwaronse baravanguye aho kunywanisha inkuru kizi yabaye yuko kugira ubwo butegetsi wibuhave amaraso menshi cyane arinda guseseka aba bana bari ngaha ntibishwe na accident y'imodoka aba bana bari ngaha singwara bagwaye aba bana bari ngaha ni intwari kuko bapfiriye ku rugamba kugira ngo igihugu cacu tube muri aya mahoro
Ivyo birori vyaranzwe indwi yahariwe intwari vyabandanyirije mu ngoro y'umugambwe wa CNDD FDD umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye akaba nawe yari yavyitavye
Arakoze Clementine Kanyamuneza umusi wahariwe umugwanyi uhimbazwa ku mwaka utashe n'umugambwe wa CNDD FDD ngo ntukenewe na gato kuko uyo mugambwe waranzwe no kwica igice c'abarundi cyane cyane abo mu bwoko bw'abatutsi umwigisha muri kaminuza Charles Nditije akaba arongoye n'umugambwe ipona utavuga rumwe na leta atanga akarero k'abanyeshure bagandaguwe biga mu seminari y'Ibuta bakaba bagandaguwe kuko banse kwitandukanya ku bwoko uyo muri ariko ngo warukwiye uwo munsi nyabona ngo warukwiye kubaho ku barundi bibuka intwari zitanze kugira uburundi bugira izina kuneza y'abarundi bose atari kurabo bazwe kuba baragandaguye abantu babaziza uko bavutse
wa mugani wo mu Kirundi batibanegura batikwije byahinda bakwaje urabye ibyo bakora n'ibyo bavuga ni igihushane cyambere no tangura kuvuga nuko kuva bagishinga umuhari wabo ukigwana ntibigeze na rimwe barondera amahoro canke barondera demokrasi uribuka yuko aho imigambwe irenga 17 harimo nabongeyemo na leta ni namashinga mateka bagendeye arushaho kandi imyaka irenga 2 barondera amahoro n'umutekano ku byogaruka mu gihugu n'itwara rusangi bubo bari mu ishamba batema batongora bica muri buka yuko nabacitse ku icumu rugenda nababari gise muri buka yuko abana bibuta bakoresha amacakubiri bavuga bati abahutunga abatutsi ngaha abana b'abaseminari bakanga batwe turi abana b'Imana bagaca babari gita muruva yuko bamye bashira imbere ubwoko bahama abatutsi muri buka yuko no muma barabara bategera imiduga bakurutse abantu babaravya amazuru bati wewe vamwe bagaca bamwica bibaje ko ari umututsi yabo canga abawe rero nta kindi cabaranze atari ubwicanyi n'amacakubiri no munsi n'ivyo bibaranga byongeye ibyo bavuga yuko intwaro za kera ngo zangaza ngo zasahura nabo nta kindi kibaranga no munsi murabona abaherwa kunyaga ibyabo abagirizwa ko bagomba inkunga gutembagaza ubutegetsi kwezi kwa gatanu mwaka 2015 abahungiye hanze abamyesha makuru abanyepolitike amashami yigenga byose nta kimwe na kimwe kitabaranga ni kuvuga rero nta mahoro nta mutekano ari nta nayo bari kubararunda ntabyo banezwe iyo banezwe ni gusahagura ni kwiba barundarunda cyangwa ca wa wundi ega abantu bamaze imyaka hafi irenga 10 batema batungura ntibafate n'umutume ntibafate n'ikomere bavuga ko bafite intwari gute kubwanje umunsi wo kwibuka intwari abiguza Burundi no byuko ari bajya bagwanje rumariza na cyane cyane tukibuka abadasigana zangabo z'umwami zagwanye zifise gusa amacumu n'imyambi zikagwana n'abadagi hariya imurambye hajya bita indago hajya hahura minoteri abo bagwana na digi bamwita digi abadagi kubera iho yavuga ngo iriki yavuga abo baritanze kandi hapfuye abantu benshi aho niho tubwira tuti abo badize guharanira intahe yo kwikukira guharanira ubumwe bw'Abarundi ubu niwo munsi mukuru w'abagwanyi two guhimbaza naho guhimbaza umunsi mukuru kubera wishe bene wanyu bahora ubwoko bahora iki naho nawe ubizira nta gutwara ubufise nk'uburu mugwanyi uburu mwicanyi nk'uburi intwari na gatoya
uyu akaba yari Karoli Nditija rongo uyu mugambwe ipona akaba abivuze inyuma yaho umugambwe SNDFDD watanguje uwo munsi kuri uyu wa mbere uheze Omeri ni mfuvyi yabuze se yishwe azira ubwoko bwiwe mu 1993 ariko kubwiwe ngo kwihora ntacu bimaze ahubwo ngo icihutirwa no gusubiza hamwe Omeri nzo yisaba aremeza ko atabwoko bubaho ko ari vyashizwe mu mitwe y'abantu gusa kubwiye mfuvyi yo 1993 ngo Burundi n'igihugu c'abarundi imbere ya vyose ngo kandi kuva na kera narindi Omeri nzo yisaba ahamagarira guhagurukira abicanishamwo abguhagurukira abashaka gucanishamwo abarundi
nta muntu avuka ari umuhutu nta n'umuntu avuka ari umututsi avukira muri societe runaka hama ugaca batangura kumubwira nguri runaka ariko gushika ubunye mu Burundi je nzi yuko hari ubwoko bw'abarundi nzi ko hari ubwoko bw'abarundi kuko nabitahuye narabitahuye ndamenya yuko ikibazo cy'ubwoko nti si kibazo twari dufise nk'abarundi ni kibazo cyabaye fabrique ni kugira ngo ashobore kutudiviza aduteranye kuko twari dusanzwe turi ihanga twari dusanzwe turi ihanga giyibatse neza haba mu vy'intwaro haba mu vya economy haba no mu bijanye no gucungera igihugu cyacu cy'igihugu cyacu cy'u Burundi maze gutahura yuko abantu bigishwa ama ideologie yo yubwicanye hamwe no gukumirana maze kubimenya nkamenya yuko bajye abantu bishe abantu mu Burundi haba iwacu n'ahandi yuko icabatumye babikora ari ideoloji bashizwemo jewe sinshobora kuvuga ngo nogenda ngo mu bantu ngo batwikiye abavyeyi ngo nanje ngo ngende ngo ndabice ahabwo ico nokora nk'umuntu muzima no bigisha ideoloji z'ubuntu ideoloji z'ubushinga ntahe zo kureka kwicana kugira ngo bamenye yuko duhindurize izo ideoloji zipfuye tukazishyira tukazi ramplace n'ama ideoloji meza mu Burundi izo nyigisho ziracyariho iyo utanguye kumva ukuntu abantu bavuga ama discours yabo bavuga amajambo yabo bavuga ukavyumva yuko ari ibintu bikiri mu mitima y'abantu rero ivyo nta kindi kintu bizana gusura ku fragiliza societe igasambuka kubera yuko atamuntu numwe agerageza kuvuga kubijanye n'isubiza hamwe ry'abarundi no kubana mu mahoro haguma haza ama regime politique n'ama systeme aguma ashaka kuguma adivise abarundi ivyo rero umva bizotugora gukira kuko urumva dufise ibikomere byo muri za guhera mu 61 na 5 8 n'8 72 90 urana ahantu hose 93 2015 gushika zino saha ivyo nibikomere by'abantu gushika unye bitarakira harakenewe rero abantu bo bashinga ntahe bazi iyo abarundi twaje tuva histoire y'u Burundi apana zimwe ziguma baguma bavuga zo kubesha bakamenye ko turi abarundi dukwiye kubaka igihugu cyacu kugira ngo aya mahano kirimo iyi myaka yose ingana gutya anye tugerageze abana b'u Burundi dushobore kuryama dutekana
mukamushobora gukurikira ikiganiro cyose ca Omerenzo yisaba ku mbuga zitandukanye za television Renaissance YouTube na Facebook abamenyesha makuru bane b'ikinyamakuru iwacu barakwije kuri uno wa kabiri iminsi 93 bafunzwe bakiriye umunyororo wo gufungwa imyaka 2 n'igicamwe ni hada buringana n'umuriyoni umwe na sentare nkuru y'intara ya Bubanza Sentare isubiramwo imanza ya ntahangwa ikaba yakomeje ugurubanza gwaciwe n'icaniye n'abacamanza Parfait Muvunyi akaba ariwe yararongoye intahe ihuwitonze Eric hamwe na Kaneza Clarisse asanzwe ari warongoye Sentare isubiramwo Sentare inkuru y'intara ya Bubanza icariho cumushikiriza amanza ntamike byo Jean Marie Vianne akaba yari yabasabiye gufungwa imyaka 15 tubitse ko bamenyesha makuru bahagaritswe ku inzu ya 22 gitugutu umwaka w'2019 bakaba bahagaritswe bagiye gutohoza inkuru muri komine ya Musigati yabere intambara hagati yabitwaje ibigwanisho n'abajeje umutekano nawe ni Christine Kamikazi Anyesi ndiri ubusa Terrance Mpozenze na Egide Harerimana bakaba bagirizwa gushaka guhungabanya umutekano w'igihugu Mumakuru ajanye n'amagara y'abantu ikiza cha coronavirus catanguye kwibonekeza mu Burundi kigenezo rya 31 ukwezi kwa gatatu mwaka 2020 ico gihe hakaba hari hatowe abantu babiri bagwaye bari baje baturuka mu gisagara cha Dubai hamwe na Kigali mu gihugu cy'u Rwanda kuva iyo tariki igihugu caciye gitangura gufata ingingo zo kwikingira ico kiza gifashijwemo n'abasanzwe bafashanya mu by'ubuhinga n'uburyo Ivyo bikaba biri mu cegeranyo casohotse kuri wa 15 mu nyonyo wa 2020 cerekana uko ibintu vyifashe mu gihugu kubijanye n'ico kiza inkuru tuyibaza we ni inkuru nziza
Ico cegeranyo ni cikiringo kingana n'ukwezi kwigenekerezo rya 15 mu nyonyo umunsi ico cegeranyo casohoka haratowe abantu babiri bagwaye ku bantu 140 bari bapimwe ku itariki rya 14 mu nyonyo abo nabo bakaba bari basohotse igihugu bapimwe nkuko bisabwa ku basohotse igihugu bose ivyo bipimo bikerekana ko hari abantu batatu bagwaye mu masaha 48 aheze ku bantu 954 bapimwe ibipimo ibipimo vyagizwe mu ndwi vyerekana ko hapimwa abantu batatu ku bantu ibihumbi cumi. Ibipimo bikogwa mu ndwi kuva ikiza gitanguye ni bibiri ku bantu ibihumbi cumi. Abantu bose hamwe bagwaye mu Burundi bangana n'amajana atandatu na mirongo itatu, muri abo ijana na mirongo irindwi n'indwi bavuye hanze y'igihugu, hamwe n'abantu amajana ane na mirongo itanu na batatu bandura basanzwe bari mu gihugu. Abantu mirongo itanu na bane bari ku miti. Abariko barakira bangana n'ibice birenga mirongo icyenda na kimwe ku ijana. Umuntu umwe akabariwe amaze gupfa gushika ubu mu gihugu cy'u Burundi. Tubibutse ko ikiza cya coronavirus cyatanguye kwibonekeza mu Burundi ku igenekerezo rya 31 mu kwezi kwa gatatu w'uyu mwaka. Icyo gihe hakaba hari hato abantu babiri bagwaye bari baje baturuka mu gisagara cya Dubai hamwe n'igisagara cya Kigali mu gihugu cy'u Rwanda. Icyo cegeranyo kibandanya cerekana ko kuva iyo tariki igihugu caciye gitangura gufata ingingo zo kwikingira ico kiza kibifashijwemo n'abasanzwe babufasha mu bijanye n'ubutunzi n'ubuhinga. Mu guheraheza ico cegeranyo kirerekana ingorane nyamukuru mu kuronka uburyo bwo gupima ikiza cha coronavirus mu ntara zose z'igihugu no ku mbibe zose, kumenya abagwaye no kubakurikirana bose. Kuva mu ntango y'ico kiza, abatari bake harimo n'abahinga mu buvuzi bamye bavuga ko ibiharuro bitangwa mu vyegeranyo leta ikora atari vyo, kuko ngo abagwaye n'abamaze guhitanwa na COVID-19 barenga kure ivyo biharuro.
Arakoze wini nkuru nziza. Imbere yuko duheraheza ano makuru, tuheraheze mu kiganiro ku isoko cuno munsi, aho gishimikira ku bikogwa byo kubaka bidakurikije amategeko ku nkengera z'ikiyaga Tanganyika. Emile Nibasumba.
Ingingo ruhasha zashizweho na leta mu kwezi kw'icyenda ntizabujije ko bamwe bamwe babandanya kubaka amazu ku nkengera z'ikiyaga Tanganyika hatubahirijwe imeteri ijana na mirongo itanu zitegekanywa n'amategeko. Ugusaba kw'abavogereye ikiyaga babomora ayo mazu navyo nyene ntivyubahirijwe. Habuze iki none kugira amategeko yubahirizwe muri ivyo bibanza? Usanga kenshi leta nyene ariyo iba yatanze impusha zo kuvyubakamwo. Ingaruka ni izihe? Kaze mu kigabane ku isoko muri komushikirizwa na Emile Nibasumba kuri wa 14 munyonyo mu 2020. Ibikogwa vyo kubomora inzitiro z'impangu zose zubatswe hadakurikije amategeko ku nkengera z'ikiyaga Tanganyika byari kuba byaheze kuva ku itariki 21 z'ukwezi kw'icumi, nk'uko byategetswe n'ubushikiranganji bw'ibidukikije, uburimyi n'ubworozi. Ariko mu gisagara cya Bujumbura hamwe hamwe ivyo bikogwa byarabandanije, nkuko tubishikirizwa na Thierry Bigirindavyi wa Television Renaissance.
Ushitse muri zone Kinindo ahitwa Kibengari dare hegere ikiyaga Tanganyika mu mano bw'igisagara cya Bujumbura, amazu atari make ariko arubaka ukuri kwamye. Abafundi n'abahereza twasanze ku kivi bamenyesha ko batanazi ko hari itegeko ry'ubushikiranganji bw'ibidukikije rihagarika ibikorwa byose biriko birakorerwa ku nkengera z'ikiyaga Tanganyika, ahasanzwe hategekanijwe ko hadakorerwa mu ntumbero yo gukingira ikiyaga. Abo bakozi bo bavuga ko bakurikiza amategeko bahabwa na basebuja, ariko ngaho nyene hari n'amazu amwamwe umuntu ashobora kubona ko ibikorwa byo kubaka bitari byahagaze. Hari naho biboneka ko amazi y'ikiyaga yamaze kubatera, usanga n'ugutora inzira yo kuyashikira bitagikunda. Zimwe mu mpome zitanguye kubomagurika. Nk'akarorero, ntawe bakimenya ahaca ibarabara ryasha ku bunywero benshi bari bazi ku izina rya Rakosta Beach. Ubu ni ibidengeri by'amazi gusa, ariko n'ubu hirya no hino haracariho utuzu badandarizamwo. Mu Kabondo hoho ku nkengera z'ikiyaga hibonekeza amazu ariko arubakwa ku bwinshi. Imirimo itandukanye iraharangurirwa bisanzwe, hari inzu z'ubunywero n'uburiro, eka mbere n'amasengero. Rimwe na rimwe ibyo bikorwa bitandukanye usanga biri ku metero zidashikana 50 z'ikiyaga. Ahitwa Safi Beach hegereye kuri Poro ikivuko cya Bujumbura hasanzwe hagwiriye ibikoresho byo kwinezereza ku bana, kiyotwe zitanga ibinyobwa bya Burarudi, kandi byose bikora ukuri kwamye. No mu buraruko bw'igisagara muri komini Ntahangwa ahitwa ku mase muri zone Ngagara, amazu atari make harimo iz'uburiro n'ubunywero aregereye cyane ikiyaga. Ariko naho biri uko, amateko agenga amazi mu Burundi aratomoye. Mungingo yayo ya gatanu gace ka gatatu bavuga ko kuba ukiyaga cha Tanganyika imeseje na 500 z'ubwaguke ari kibanda cha leta cyo gukingira amazi. Iyo ngingo tunganywa ngingo z'11 na 10 zivuga ko ibibanda bya leta cyo gukingira amazi bidashobora kugabwa kwegukira umuntu kubera bikoreye igihe kirekire cyane kwigarurirwa.
Ayo mategeko ni ubushikiranganji bujeje bidukikije bugaruka ko mu itangazo ryo kuwa 21 nyakanga ritegeka guhagarika ibikorwa byose bidakurikije amategeko byo kubaka no gusubiramo amazu ku nkengera z'ikiyaga Tanganyika. Umugwi washinzwe n'ubwo bushikiranganji uheruka mbere gushira ku bimenyetso ku mazu no ku nzitiro vyarengeje imetero zisabwa ku nkengera z'ikiyaga Tanganyika mu gisagara cha Bujumbura. Mu gisagara cha Rumonge ivyo bimenyetso ntibirashigwa ku mazu ariko ibikorwa vyo kubaka no gusanura amazu kuri izo nkengera byarahagaze. Ukubona amategeko adakurikizwa mu kubaka ku nkengera z'ikiyaga Tanganyika biva ku nyungu z'abategetsi b'igihugu kubwa Mamer Nsabushimike yishinze guharanira gukingira ibidukikije.
Kuva mu mwaka w'2012 gushika kino gihe abashikiranganje ibidukikije buri mino bworozi bagiye barakuranwa nta numwe atafata ingingo yuko abo bantu bategerezwa kuhimuka. Izo rero ntizigeze bishigwa mu ngiro. Igituma bitaja mu ngiro tubona yuko aho hantu hubatswe n'ibihangange mu gipolisi, ibihangange mu gisoda, ibihangange mu basivile n'abandi bantu bafise ibibanza bikomakomeye muri leta y'u Burundi bantakomwakomwa n'ibintu bikwiye guhagarara nabo batanze ibibanza bagahanwa hakurikije amategeko. Mu gihe rero iyo ngingo itoja mu ngiro inkurikizi ziza zarabaye ziza zariyerekanye ni imyuzurira itera zanzu urabona kuri hotel atari make yaho mu gisagara cha Bujumbura no kuvuga nyene izo nyubako arahomba bidasanzwe. Iyindi nkuri kizimbi nuko bya binogo birimo amazira ntoke response septique bica bibomagurika bikarangurura muri cyati ya Gatanganyika hanyuma isi zigaca zimererwa nabi zigaca zihunga ntizisubire kuboneka n'ibindi binyabuzima buri mu kiyaga Tanganyika. Tutibagiye yuko ayo mazi aba yanduye imicafa ashobora gutera kolera, ashobora gutera macinya na cyane cyane ko abanyabujumbura banywa amazi ku bice 80% avuye mu kiyaga Tanganyika.
Amaju y'umuhinga mu bidukikije Mamer Sabushimike twayatorokanijwe na Bertrand Ngendakuriyo wa Radio Inzamba. Ikigabane ku isoko cyari kijyanye no kutubahiriza amategeko mu kubaka ku nkengera z'ikiyaga Tanganyika kigarukiye nga Emile Nibasumba nariko ndakibashikiriza ndabakengurukiye nongera ndabikebanura naho buta.
Nekuri kigabane ku isoko tuciye turangiriza ko amakuru tariko turabashikiriza amakoze mwese mwari ko muradukurikira naho kurindi sango mugira amahoro wanyu.